So good na.
Ah, sige.
Sana ka try.
Yeah.
Ang kulo ko, 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 Oh, my God.